Toto ati ati watakuwa prime minister na madeputy prime minister, katiba haina hiyo vyeo. Ati watabadilisha katiba baadaye. Ai 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 ai, mtu mzima kudanganywa mchana mchana na anakubali. Cheo cha prime minister iliisha wakati serikali ya nusu mkate ilienda nyumbani.